Muraho nitwa Daisy ndi umunyarwanda kazi nturuka mu Rwanda igihugu cya gitemba amata n'ubuki igihugu cy'imisozi igihumbi igihugu cy'abeza n'ibyiza byinshi dukunda abashyitsi ndabararitse murakaza neza muri isanga mu Rwanda rwacu murakoze cyane.